Just to introduce the Chancellor, Chief WP Matlotlo, my mentor, my advisor.
African Medicine, Registered African Health Practitioners, established on the 30th day of September in the year of our Lord, 1996, and as far as my memory is concerned, in collaboration with Interdenominational School of Theology and Projects internationally. When we mean interdenominational, we mean Professor Matlotlo, who is the founder for that institution, established, which has made a memorandum of understanding, which is agreement between two, subsection 5 of Higher Education Act 72 of 2001, chapter 15b amended by 17c, deleted by 9a, Roman figures 3, brackets, says that a memorandum of, and we are tagged this memorandum. I've got 60 institutions, Prof. Two more now, which is now 62. Thank you, Chancellor. Wow. Again, then say a little tribute about who is Professor S.C. Shabana. This is an educator by profession who meets the requirement of Section 101 of Higher Education Act 71 of 1997, Amendment Act 31 of 2007. South African Qualifications Authority Act 54 of 2000, Amendment Act 42 of 2007, sajoyinana naye ezofunda kimina ngo 2016, sawuphuma lokokubambana kwaze kwanamhlanje kwaletha amadoda kamaningi oProfessor Makhoba nabanye baningi bakwethu. For the sake of time, when I talk of Professor S.C. Shabalala, this is a very attentive someone. He is a very available. When we are quoted, for the sake of time, I should have been quoting chapters and verses as theologians into a kuluma we support. Wavezwa ukubaluleka kokufunda. Musani umnqeni ukufunda. Don't be lazy to study. Education is the key to improve productivity. To be arms folded and eyes closed at the same time, you keep on criticizing the people who are educated. Who said you must not educate yourself? Don't go back to Prof. Wati. Education is very important. Zoshesha Bazalwa. This man is willing to adjust himself. He is always committed in all aspects. He is a very someone who is a dedicated, a very active lawyer. I have no fear to recommend him to any person who will need a faithful personality of service like his. He is the one who dwelleth like the Holy Spirit in me. The Holy Spirit is dwelling. Whilst he dwells, because you can't say it's because when I talk of Holy Spirit, I talk of the third person of the Trinity, who is hematology. He dwells in my life. He is the man of perseverance. He is the man who is very consistent, cooperative, innocent, trustable, loyal. You need to be loyal whenever you are convinced about the same, but when you show up, epitome respect, at the end of the day, you will be regarded as someone who does not comply with the requirements. When I say to you, I mean in no mind, Nostram, Cayeno, Sanctus, Dominus, Domistus, Profescum, Marcus. Hallelujah. Amen. Uthe ake ngikuthi nje kancane ukuvela nje ukuthi sisuka phi naye sisuka angizochitha isikhathi bakwethu ukukhulumela weziningi ukuthi nje this is the rector founder of the institution. Edike mina uma ukhuluma nomshumayela ngingakuzwa kahle ngiyakuthethe yonke lento umshumayela yikho Musani uvilapha ukuhlola umbhalo. Musani uvilapha uku-understand the context evesini. You look at the verse, you look at the keyword, you look at the main idea, you look at the body, you look at the subject purpose of your preaching method, you look at the hermeneutics and homiletics. You better include Prof. Shabalala. Abalaphi bendabuko ngithi ngiyanibonga bantu abami ningalaphi abantu hambe nithi lapha abantu ningenazo iy'ncwadi nizoboshwa trespasses will be prosecuted whereby sekuyaboshwa manje nokuthandazela umntu funeke kube nesicucu noma wenzane ungahambi ugula futhi hambe ugulela abantu emgaqweni hambe ugule enkonzweni ayibongwe nathula nje kwenzenjani aningizwa yini kahle ngoba ngikhuluma iqini mina ngakwenzela ukuthi uma ngikhuluma iqini nakujike futhi Musani uhamba nikulela abantu emgaqweni banamasejana njenganamadoda anamasejana ayibonge inkosi ngibonge nebabushabalala uvulela ithuba lokuthi odokotela babe ney'ncwadi yibe ngathi kuqala prof angithandi kukhona kuthiwe kubona ama-traditional healers ngoba i-traditional healer ngiyazi ngengidlele ngengiyikhulumela kwi-audience ngazi African doctor MA. This name was implemented by abantu aba-oppressor izinto zethu thina sifuna umhlaba umhlaba wowethu umhlaba wobabamkhulu uma nizothi ngoba kukhona phela labo sikholwe kakhulu abamzwa ngaphakathi ayibonge imvana thokozani abamzwa ngaphakathi athi uginye uJesu abeseyositela ngoDr. Luke. Who is Dr. Luke? Was himself a traditional healer athi umlisithunya ma ubalekela igama lokuthi idlozi mbanjo distu sanu kikiyela hlatwani distu akwasithunywa idlozi umuntu wakini ongasekho mina ngimazi phetho I don't know anything about phetho Musani ke uganga ngathi nina ngoba senifunde kakhulu la ntozitshela thina mna ngenza i-African theology ayibonge inkosi ekuthe ma ngenza i-research sisekude uma sabukela abanye abantu phansi angiphilile bazalwane kodwa ngingashawa isitroke kodwa bahanda bakithi nabakomalungu angivuthi mina ubani nasi ngisayinkosi uyabona usemfana isiphandana la ehlobo ney'ndumu zami angihlali mina phansi ngizobonga babushabalana ukuthi sihlangene kanjani kwabanye baye bezwe kuthiwa khona u-ISTP bangazi ibonela egroupini but bakusho ISTP nayifounda yabo Interdenominational School of Theology and Projects International Futhi ke ukhona owabuza umhlabhlangene ekhuluma aggressively and autocratically. Ngathi mletheni la ngimtshalele umshange ethi lo adidizele angakhuluma ngazo zonke inhlangano le university chanzana kanjani. This is a university ekwakade kuyinhlangano yenziwa yayisikole kuthe uprof Shabalala ma esesebenza umsebenzi wathi no, this must be an institution no longer inhlangano. Cha, akubona labantu okuthiwa lume lapho abantu njengalabantu benza imkhuba emgaqweni sibabone bevezwa la. Hayi bo, umuntu onabantu abadala uyahlonipha, uqala ihloniphe yena, ahloniphe ubuyena, ahloniphe ubunjalo bakhe, his personality. Amen. Uma wenza noma kanjani uhlelo isangoma, hayi hayi awuzozwana nathi. Ngiyabonga uba Mshabalala ukuthi wayenza yakuqhusela.
Babuza ukuthi hawu leli gama African School of African Medicine akusona i-School of Traditional Healing, ihlukile la kuyasubmitwa. These are academic qualifications, your employment history and education background, your academic qualifications, swabo, the profile, we submit, we submit this CV. So it doesn't reach the general level. This is the general level. Nale, Bab Shabalala, Diabonga Baba Wam, Kang Katili Kubanje, Jobung Nigel, in a very short notice of Sekwena Basses of Kulu, Genzel Utibong, Laba, Bafu Kabalana, Bahame Bas, Uti. Interdenominational, by Bakala, born. We have founder, no, we interdenominational school of theology and projects, always in collaboration, no Baba, Shabana, Shebu, for whatever, make whatever. God be with you, God shall pour his almighty blessings, God must always provide you with all his necessities, daily provisions. He must be all your enemies must be taken underneath of thy foot, whereby Ute Ekwegezelele Ukona Eternal. Perseverance is the mother of success. Success, humility is the mother of exaltation. For Joe on Army, Applicato, here we have wishing those two. Take your friend Luziam, take over again, Baba Wam. Beg it in Jebabu, in short and verse, Utuban, ISTP, Nalo Misham Kane. Take it.
In terms of South African traditional and practitioners Act number 22 of 2007, Higher Education and Training Act section 101, act number 71 of 2002, of 1997, I mean. Ngizolibingelela nonke ngalo mthetho, it's all protocol observed. Siyazi ukuthi ngokwegazethe yaseSouth Africa, ukwelapha kwendabuko kukhona inyama, khona isangoma, khona umbelethisi, kukhona indimi. Ngizobe sengi-eda okeda, ngi-ede bonke ngokwey'hlalo zabo ngoba sihlukahlukene singabelaphi bendabuko. Kodwa okubalulekile sisebenza ngomuntu oyedwa. Ngizocela niphakame kancane, iNkosi yethu iyangena. Siyabonga Professor Babawuretta from SC Shabalala. Engiphethe-ke bakhulumele ne-scope of practice, bakhuluma ngama-code of ethics, indlela yokuziphatha. Into engiyithande kakhulu ukuba kuklinika i-hygiene, ukuba kuklini ukuthi iluba mazibe kuklini, umelakwena ukomamla bekuklini abe nenhlanzeko, akwazi ukuthi ayihloniphe ngoba kubalulekile ukuthi uyihloniphe wena. Ngithanda incwadi ngelinanga izaga likaSolomoni mazithi ukuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uNkulunkulu ngoba uma wesaba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uyiwele ey'ntweni ey'ngalungile uyakwazi ukuthi konke okwenzayo ukwenze ngokuyihlonipha ngoba uyangesaba uNkulunkulu. Ilawo mazwi nami engifisa ukuwadlulisela kumhlaba uhlangene kube labenda kubo bonke abaholi bonke abathanda sibonke sihlangene kule ndawo. Ilawo mazwi ukuthi masiyihloniphe konke esikwenzayo sikwenza ngoNkulunkulu engathi besingammema njalo ahlale njalo ezisempilweni zethu ahlale njalo esola. Ngiyanibonga nonke, kubalulekile ukunibona, ngiyajabula ngiyathokoza kakhulu ukubona bendabuko bethuthuka bemasekophelweni eliphezulu ngoba okubalulekile ukuthi ngempela sifinyelele ey'ndaweni ezahlukahlukene. Amen.
Phambili mhlatshamele phambili.
Amen.
Kula mhlatshamele kula.
Kula
mhlatshamele kula.
Kula.
Siyabonga thina uma sikhlatshamele kula. Minyaka eka 25 years umnyaka olula. Umnyaka onzima kakhulu uma ubuka izwe esiphila kulona. Uyabona ukuthi 25 years afike egalini. Ngakho siyabonga ukuthi mhlatshamele ukwazi ukufika. Futhi wathi wafika ngo 25 years kwafuna ungasasiye into oqalile ngoba ngaso sonke isikhathi kulema uqalile kodwa ma ufika endleleni kulokhu igqukula into yakho ilokhu ikhula kubonani kukhona ukukhulu okukhona masitaleni mhlabhlane wakalu intangano nje abelapha endabuko kodwa sithole abantwana siyisikole sala.
Yeah. I'm going to go to the hospital.